Yeah, umujyango cyo tya bose rakomeye cyane. Ikintu cy'ambere na ushimye cy'ambere gikomeye nasanze ari shure. Ni shure. Eh, yego nasa unarize ariko nasanze ari ndi shure gira kabiri ahubwo ese mara kaminuza.
Mbiga ku batazi ikivugo cy'umujyango w'incuti ya bose washobora kukibabwira.
Ikivugo twavuga nuko incuti ya bose ari incuti yawe.
Ikigo incuti ya bose cyaramariye umugambi myinshi, naranguye imigambi myinshi kubw'ibikorwa nagiye ndakorerayo. Kubw'ibyo naroroye ingurube, ndorora impene, rero nk'ubu
baranyigishije gukunda abandi kuko umuryango w'incuti ya bose basanze bakundana, barakundana cyane bagakunda bagenzi babo, urumva ibyo byose n'ibintu nagenda ngukira.
Incuti ya bose irakora neza cyane, irakura ubunebwe, irakura byose, eka incuti ya bose kandi incuti ya.
Turi kwigenekereza ujya 31 ukwezi kwa gatatu mwaka 2021. Nk'uko mubibona cyangwa mubyumva ku ijwi kumbure rigenderera jamwe umuyaga, turi mu rugendo neza na neza twerekeza mu ntara ya Muramvya muri komine Rutegama umutumba cya Mumand. Turamutse twigira neza na neza kwirabira ukuntu ikigo incuti ya bose basanze birimira ibitego bahinguramwo imiti na kare tuzi ko ari ikigo gisanzwe gikoresha ubuvuzi kama mu kuvura abene gihugu babafise ingwara zitandukanye. Ndanakwibutsa ko ari n'ikigo kivura ingwara zitandukanye harimo nka hypertension, hepatite B na C, diabete, gute, musipa, eka n'izindi ngwara kumbure baranazivura. Reka kumbure gumana nandi dufashanye urugendo. Nongera ndakubwira ko wowe uri mu mpande zose z'isi, wowe uri muri Europe, wowe uri muri Oceania, wowe uri muri Amerika, wowe uri muri Afrika aho eri hose, gumana nanjye kugira ngo ngende kugutembereza ku mutumba cya Mumando kugira ngo twirabire ukuntu ikigo incuti ya bose basanzwe birimira ibitegwa basanzwe bahinguramo imiti bakoresha mu kuvura bene gihugu. Reka nongera ndagusaba wowe utarafyo ndahanditse sabone cyangwa subscribe kuri Incuti ya bose TV ku hafyo ndavyihuse nkana kubwira ko ibiganiro byacu bishobora kubikurikiranira hagufi uciye kuri Facebook ukandika ijambo gusa Incuti ya bose TV cyangwa ukaja kuri YouTube ukandika Incuti ya bose TV, naho nyine ugaja kuri Twitter ukiandikira gusa Incuti ya bose TV, ukabandanya kumbure usangirana natwe ibiyago tugenda tugushirira ku mbuga nkoranyambaga. Turakatiye neza na neza kwibarabara rija umutumba cha Mumando aho mubona ko kumbure ari nibarabara rikoze neza cyane ririmo kare. Dusa n'abashitsi ku mutumba cha Mumando nkuko mubona, murabona ko ari umutumba uteye imbere, umutumba ndetse ufise n'amatara. Tukishitsi turakiriwe na pancarte yanditse ko au centre de santé ivyizigiro, aho banatubwiye ko ari nako kagira kumbure dushobora gufata kugira ngo dushike ahari indimiro ikigo incuti ya bose basanzwe rimiramo ibitego bahinguramo imiti ya
ikigo cy'ubuvuzi kama incuti ya bose mu gisanga mu gisagara cha Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi, mu gisanga hijya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cyankuzo, mu gisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga, mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo, ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ingozi, ni muri karitse mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza, ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema, ni Muramvya mu gisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza, ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke, mu gisanga kwibarabara y'indwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pansio ibujumbura, mu gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba, mu mugisanga muri komine Nyanzalac imbere y'ibanki PCB mu rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imidugiji bururi akura kuri 79 65 95 canke kuri 69 199 247 Incuti ya Bose yo ni Incuti yawe
Aguko nababwiye ko ngishikana kiriwe na pancarte yanditse ko Centre de Santé Ivyizigiro twanahashitse murabona ko ari na Centre de Santé inagutse aho inafise na mashambre kumbure yagutse cyane ifise na laboratoire nziza cyane nko kubibona akiye nziza cyane yagutse ndetse na maternité inagutse cyane twanayaze na bamwe kumbure mu bo twasanzwe baje kuhivuriza kugira ngo kumbure twumve ko ari Centre de Santé ifata abagwayi neza acanye kugira ngo twumve ko hakurira abaganga bitaho abagwayi
nitwa niyo nkuru Janine nkabamva mu commune Rutegama ntara ya Murambya njewe ndagwaye mafyiko kuko nicaye ndarundu kandi na mandemerewe umugongo wose urimwe nawone urumva amaso yose sindiko biva ku maso bahose umva ko tugwaye
ikigo cy'ubuvuzi kama Incuti ya Bose ubukizi
Hato chumba kui radi.
Uchumba ba kivuga kui iki.
Kivuga kwa poli ingwara zose.
Ushobora kumbwira ingwara nga zitatu zoba zivugwa n'ikigo Incuti ya Bose.
Amakonyera, amafyigo.
Mwatubwiye ko mugwaye amafyigo. Mugihenzi ko ikigo Incuti ya Bose gisanzwe kivura amafyigo ndetse n'izindi ngwara zitandukanye. Ikigo Incuti ya Bose gisanzwe gikorera mu gisagara cha Gitega ari naho gifite icicaro ndetse ni Muramvya nyene basanzwe bakorerayo. Uwe hagati Muramvya ni Gitega niho kubera gufi kugira ngo uduze kwivuza ayo mafyigo.
Gitega niho hombera hafi kubera usanzwe mfise yo Incuti. Noronka naho ndara kubera haraho umuntu agenda itike rikamugora gacha yakinda
Washimira gute ikigo cy'ubuvuzi kamacyo cyimviriye kubazanira Centre de Santé ivyizigiro ngaha gufi mugenzi ko aha impira ata Centre de Santé ari hegereye ariko ubu ubona ko biborohera cyane kugira ngo mwivuze ingwara mu mufise zitandukanye
Nukuri ndabashimiye cyane abantu bimviriye iki kibazo cyo kuzana iki kigo ngaha aye kubera niyo tujanye nk'umubyeyi naho basamuna nijoro ni hafi nandi hoho twaturinda kufata mamoto tukiyunguruza abaza abantu basanga inti bafise uburyo bungana muganga hano kuri barakoze imana ibahetsagiye
upfaso namwe babita abantu
inazwa anita
anita ku bantu kumbure bataramenya ivyo ikigo Incuti ya Bose basanzwe bakora mu gihe wowe umaze kubitahura no kuvyumva ko ikigo Incuti ya Bose basanzwe bavura ingwara zitandukanye nakahe kajambo kumbure ubabwira
tugiye kubwira nabari muhira icyo kigo Incuti ya Bose aho gitumbere kugira ngo uko hariho ababanye tubana izo ngwara muri ko muradondagura abo babazigwaye
kubona ikigo Incuti ya Bose carabazaniye ivuriro Centre de Santé ivyizigiro hafi y'iwanyu uwo babwira iki
shima kubera ubu uyu muntu iyagwaye akirirwa aravuga ngo ari karipakiza ajya kure nge shimwe tubana twoshima uko naho haraho bamwijoro sangahe ufashwe ucuzuriruka ngaha
mbega abaganga bakorera ngaha mubona bakwiye
harakenewe n'abakenyezi kuko urabona n'abakenyezi bahari
ehe kubisanzwe ati namwe murakeneye abaganga b'abakenyezi
yego basi turabakeneye gose turabashaka
hama abahari bobo ubona babakira neza
mu bisanzwe baratwitaho n'abandi bakabongereza mugarero urumva umaze gusanga dufate nk'abandi bagiye ariko hakora nk'umuco nk'ababiri urumva ntubucihuse gutaha Ego kukwakira wala kwakira kandi kukwakira neza muguru mvama za kubabeshi wali kubara kura kura. Uchusa anganyene unyarute.
Muri kino gice cya mbere cy'ikiganiro tuza kugirana turaza kuganira na bamwe mu basanzwe bakora mu kigo Incuti ya Bose aho nkuko tubibona bariko baragerageza barima kumbure bana afuririra canke banashiramwo amase ku ngagari bateye reka kumbure n'abarambiye reka tuganire nabo kugira ngo tubabaze icyatumye binjira muri association Incuti ya Bose n'icyo bahakunze kugira ngo kumbure bifadikanye nabo mu gukora imirimo y'ukurima ibitegwa kumbure ikigo incuti ya bose abasanzwe abahinguramo imiti yabo eka nice tumye kumburi babona ko ari vyiza kwinjira mu muryango incuti ya bose bagafatana mu mugongo hamwe kugira ngo babandanye ibikorwa vyiza nk'ibi
ikigo c'ubuvuzi kama incuti ya bose mu gisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mu gisanga hijya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cankuzo mu gisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mu gisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ingozi ni muri quartier mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema ni Murambya mu gisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mu gisanga kwibarabara gindwi uja mu rugo imbere yo ku miceri impande ya hotel la pension ibujumbura mu gisanga mu Carama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mu gisanga muri komine Nyanzalake imbere y'ibanki BCB mu rumonge mu gisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imidugu y'Ibururi akura kuri 79 66 51 canke kuri 69 199 247 incuti ya bose yo ni incuti yawe
nitwa Gilbert Niyonsenga sanswe n'umukozi wa hene mu incuti ya bose yego
Gilbert mwamufise amashuri angana gute imbere yuko muza gukorera mu kigo incuti ya bose
ndafise humanite generale yego ariko nize umwuga kuri tese kiryama aho ibururi mu ishuri ry'umwuga ariko maze kuvayo hamanasha ntazi n'uru mucuti ya bose ni kuri akazi yego
ni giki uba warashimye muri urya mujyango w'incuti ya bose ukagira ati reka kumbure nanje nje kwifadikanya n'abandi kugira ngo turabe ko urya mujyango w'ikigo incuti ya bose twoshika aha canke hari
yego mujyango w'incuti ya bose urakomeye cyane ikintu cy'ambere nawe ushimye cy'ambere gikomeye nasanze ari ishure ishure yego nasa unarize ariko nasa ari ndishure rigira kabiri ahubwo nese mara kaminuza ni mu ishure kubera incuti ya bose idukuramwo ibintu byose atakamaro bidufitiye ikadushamo ibintu by'akamaro nk'ubu rana je ndarima nsanzwe ndima nk'iyi niyo sukana ko ndarima nyene mu kigo cy'incuti ya bose kuko ko turarima imiti
mbajije nkawe usanzwe ukorera muri uwo muryango w'incuti ya bose ushobora kumbwira kumbure nk'ibitegwa nka bibiri cyangwa nk'ibitatu muba muri
turarima amushuti ya bose ingagari igitegwa bita ingagari turarima igitegwa bita ikizira nkugwa hari n'ikindi benshi batazi bita igisuru benshi bacumva ku matwi mugabo batazi igisuru nacyo kirahari turakirima ivyo n'ibitegwa byo mushuti ya bose ubundi abamenyere barima ngo amateke ngo ibijumba nivyo turabirima kugira ngo nyine dufungure mugabo n'ibindi navyo abantu bamenyere barima navyo turabirima cyane rwose
kumbure tugenda twiyagira n'abandi tunagushimira kubona uduhaye aka kanya no kukugora kubona wari mu murimo ariko ukavuga ati reka kumbure iyi minota ibiri cyangwa itatu tuyiganireho nk'akajambo wubwira ugwaruka kumbure ruheze amashuri rugaca ruvuga ati jewe sinoja mu bivu cyangwa mu vyondo nisurira kwivu babwire
nje impanuro no baha bene wacu bari kuri amashuri n'abayahejeje imbere atakazi bafise icyambere nuko isuka ari akazi kugiye mu ncuti ya bose benshi bazi ko turabazungu mu ncuti ya bose ariko icyambere twihutira no kurima tukarima icyo kintu bazi ko dukoresha tukarima rero urumva tuvuga twarize nduje tuvuga yuko tutarima no kurima tugafata isuka tukaja hamwe tukaja mu mashira hamwe tukarima tukabaho neza kuko nkubu kuva fashe isuka nkinja mu ncuti ya bose naje nunguka cyane nkunga n'umuryango ntunze n'umuryango kubera ncuti ya bose mugabo kera nk'injibere urumva nk'ibirenga mu marikara nta muryango nari ntunze ariko ntunze n'umuryango kubera ncuti ya bose ayo neza ndakibaza dufise kabisa
nitwa Jamze Sengi yumva nk'abasanzwe nyine ndi umukozi wo mu ncuti ya bose yego
Jamze Sengi yumva uva mu ntari yahe iwanyu
jewe wacu ni mu ntara ya Murambya komine Kiganda umutumba Murambi
umaze igihe kingana gute Jamvye uri mu muryango w'incuti ya bose
ndamaze igihe kitari gitoya ngira ngo noba nshikana nk'amezi nk'atandatu gutyo ari yondi
mwe yo mezi atandatu nk'ikintu woshimira umujyango w'inshuti ya bose baba barakunguye niki
noshima byinshi vrema sinoronka naho ndabikwiza bwa mbere barankuyamwe ibintu nyene nagira byo gutinya nk'imirimo ariko uyu mirimo sigaye ndayikunda ngira ndabona yuko n'ubu uye umuntu aba yacapanye nyene akora ego vrema gukora barabinyigishije nibyo natinyuze gaye ndabikora ntangorane vrema ndakora akazi barakoze kunyigisha ibyo noshima nibyishi ibaranyigishije gukunda abandi kuko umujyango w'inshuti yabo se basanze bakundana barakundana cyane bagakunda bagenzi babo urumva ibyo byose nibintu nagenda ngukiramo
neza neza ingagari kugira ubone ko yeze ko hageze ko kumbure musarura imizimara igihe kingana gute
mbo bivana n'ukuntu babazitayeho murazi n'umuntu kugira ngo ase neza baramwitaho n'umwana murazi yo bamwitaho neza arakura cyane rero nazitayeho neza nk'inyuma y'amezi nkane wazitayeho usanga zitagase cyane kumenya rero ko zeze zirafite ibabi binini binini bigakura iyo gaheze kabona rero ko zeze hanyuma umuntu agasarura
nakayikajambo kumbure wotubwira nk'akajambo kumbure kumbure ko gushimira ikigo inchuti ya bose kumbure cyo coba cyara gukuyemwo umunebwe wose wari ufise wo kudakora bigatuma udutinya akazi akacanke kari
bo ico no shima usivye ko badukuyemwo ibintu by'ubunebwe baratwigisha gukunda bene wacu bakatwigisha gukora ko atakazi gasuzuguritse kabaho ko ubuzi bwose ari bwiza aye najewe mukanya namaze guhindura impuzu ntose urakumenya ko nari kurima kandi nibifaranga bikaba byuzuye kandi nabikuye ngaha beshi baba bakengera ngo kurima ngo wapi ngo narize sinorima aha beshi barize mugabo ubona ko ari kubararima muhuye ugira ngo bakora mu mareta vema rero mu nshuti ya bose turahashima ni heza cyane haratwigisha gukora tugakora amafaranga tukayaronka nukuri ntangorane turashima bimeze neza
ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mugisagara cha Gitega haruguru y'isoko y'inka mu Ruyigi mugisanga hijya ya komine Ruyigi inyuma ya Croix Rouge hepfo ya Ecofosa Kado mu Cyankuzo mugisanga ku isoko ya Kera imbere y'ikibuga cy'umupira w'amaguru imuyinga mugisanga munsi ya komine imbere y'ikambi y'igipolisi mu Kirundo ni kwibarabara rija kuri komine Busoni imbere ya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo ingozi ni muri karitsiye mwita mu Giswahili kujya mbere imbere y'umusigiti bita Answara mu Kayanza ni haruguru ya BCB kwibarabara riduga ku Kirema nk'imurambya mugisanga imbere ya sentare y'intango ibubanza ni ku isoko ku Musenyi haruguru y'ibanki Bankobu mu Cibitoke mugisanga kwibarabara gindwi uja mu Rugombo imbere yo ku Miceri impande ya Hotel La Pansion Ibujumbura mugisanga mucarama kwibarabara rya kane ku nimero 10 ku ruhande rwo hepfo imbere yo kwibombo imakamba mugisanga muri komine Nyanzalaka imbere y'ibanki BCB mu rumonge mugisanga ku isoko kwa Bucumi imbere ya parking y'imidugi y'ibururi akura kuri 79 66 51 canke kuri 69 199 2047 inshuti ya bose.